Intaka evela ezikoleni ezahlukene kwaSokhulu igubhe inyanga abantu abasha ngendlela eyahlukile njengoba bebefundisana ngemidlalo kabamuntu kude kanye nokulingisa ekhuluma neziko lezindaba le-One KZN TV umhleli walo mcimbi obusehholo lomphakathi kwaSokhulu uThemba Thango uthi baboneke kunesidingo ukuthi bahlanganise intsha yasezindaweni zasemakhaya ukuze nayo uzokwazi ukuthuthukisa amakhono ayo. Iqembu lentsha ezibiza ngeimpilo drama yakwaSokhulu ihlanganiseke abafundi besikole ezahlukene kuyo le ndawo kaSokhulu kenhloso ukubafundisa nokubagqugquzela ukuba bawuthande umkhakha wezigaqa zesizungu kanjalo nezamafilimu. Lena ke indlela abahlele ngayo ukugubha usuku lwenyanga yabantu abasha ngokuthi ke basithuthukise ngokwamakhono.
Since SOKHULU film production ngapha esinempilo drama ngaphansi kwayo sifisa ukuvundulula amakhono sithe asikoleni since ku June 16 sikoleni fike sicele ingane ukuthi zize zizokwenza ama performance ukuze sizokwazi ukubona ukuthi abantu bayayithanda acting kuukuthi kuphela emakhaya acting ibukele kaphansi and okunye sikufisa kakhulu since siyimpilo drama ukuthi even nasekoleni lezi ezilocal la abayifaki drama ekoleni because ingane zithalent it just that kuphela ayikwazi ukuthola idrama la emakhaya.
Intsha imthokozeleke kakhulu lolu hlelo njengoba bethi nabo ngelinye ilanga bayafisa ke ukuzibona sebevelele emidlalweni ethize yakamabona kude.
Ngizodlulisa ukubonga ngosuku lwanamhlanje kwi-event evela kwimpilo drama. Isifundo sitholile ukuthi nathi sigcine sisi-add siveza amakhonetha. Ngizobonga ukuthi ngikwazile ukufika la njengoba kade sibiziwe sengibona okuningi ngifundile ngokuthi kufanele sikwazi ukukhipha amakhono ethu.
Bukeleka ke sibheke engosini yezomnotho.